kumwebaza koledde byekisa yanzi jambi soto na chusembera katinde muntu chisache yalaga ono mukwano kwange sifayo bonga mbachi mukama mwesigwa oyambi abagalwa bange nanange mwendi. Byonna ku lwange musayi gwe yayiwa emikko gye yakubwa